shiyanginge tuno matemba.
Logo ge,
logo yang mangalisa.
Logo ge,
logo yang mangalisa.
Mangi,
mangi boni dandane. Eya ifeli, apansi gomtunzi. Logo yang mangalisa. How, how, how.
Ngai buza.
Ngai buzi kamalayo.
Ngai pendulanga.
Ngai pendulanga. Yabela panzi yase akala. Izinyembezi, izinyembezi.
Nomatemba.
Nomatemba. Wangishia. Zele ngetwa unomatemba. Nomatemba. Wangishia. Zele ngetwa unomatemba.
Mama.
Unomatemba. Wangishila
sekulele
sele ngingetwa unomathembo
mama
unomathembo
mama
wangishila
simnambi
sele ngingetwa unomathembo
simnambi
sele ngingetwa unomathembo
sekolo unomathemba Kazabali nengodi ncane
Uya nomathemba
Semnambi
Uya
nomathemba
Uya nomathemba
Kazabali
Uya nomathemba Uya nomathemba
Amu semnambi
Uya nomathemba
Amu nomathemba
Uya nomathemba
Kodwa yeye
Uya nomathemba Uya nomathemba
Amu semnambi
Uya nomathemba
Ithemba la
Uya nomathemba
Kazabali
nomathemba Uya nomathemba
Amu semnambi
Uya
nomathemba Kazabali
nomathemba Uya nomathemba
Amu semnambi
Emamu
nomathemba
Kazabali nomathemba Uya nomathemba
Amu semnambi tunomathemba Obuya njalo obuya nomathemba wami mama
obuya obuya nomathemba obuya obuya nomathemba obuya nomathemba wasaphali nencwadi encane obuya njalo obuya nomathemba Obuya nomathemba Obuya nomathemba Akasaphali nencwadi encane
Uzobhala wena bo
Uzobhala
wena
Uzobhala
wena
Uzobhala nomathemba
Uzobhala nomathemba
Uzobhala
wena
Uzobhala
wena
Uzobhala nomathemba
Tinana wena
tana Tinana
Tinana
Tinana we sando sami
Udliwa izindunduma
Tinana
Tinana
Tinana we sando sami Udliwa izindunduma sithi M
Baba wethu
Baba wethu singenile endaweni eyingcwele Wena sewusimemile Woza phela usondele
Baba wethu
Baba wethu singenile endaweni eyingcwele Wena sewusimemile Woza phela usondele
Mawusize
inceku yakho ekufundiseni kwayo mawehlisa umoya wakho phezu komphefumulo wayo vulisa inhliziyo sethu ziliqonde izwi lakho susa ubumnyama ezweni sibe ukukhanya kwakho vulisa inhliziyo sethu Ziliqonde izwi lakho susa ubumnyama ezweni sibe ukukhanya kwakho masihambe emhlabeni
Jengo gusho kwezwi lakho Masingene ezulwini Ngakho usiza kwakho
Uyelo ubaba wethu uyelo
Baba wethu
uyelo
baba wethu
ubaba 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 wethu osemasulini ma
baba wethu
osithanda yothi nama
uyelo
baba wethu
osithanda
yothi nama
uyelo
baba wethu
uyelo
ubaba wethu
Baba wethu osemasulini ma
Baba wethu
uyelo
Baba wethu
aliphathwe ngobungcwele igama lakho
Baba wethu
osithanda yothi nama uyelo
Baba wethu
osithanda yothi nama
uyelo
Baba wethu
uyelo
Baba
wethu
Baba wethu osemasulini ma
Baba wethu
uyelo
Baba wethu
usiphe namhla isinkwa
Baba wethu
baba wethu
osithanda yothi nama
baba wethu